Yo, nimeshinda nikiomba kali kolabo, miaka mingi ananiambia bado. Hata zisikia vibaya. Hata zisikia vibaya. Akanishauri rudi studio, okota kado before you call Jones to be in your video.